ku bantu bariko baradukurikirana turabasuhuje canke turabaramukije aho muherereye hose mu Burundi, mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Amahoro ya Kristo abane namwe. Uyu munsi nongeye guhura n'umukozi w'Imana. Uyu ndamuzi kuva kera guhera za 2010 na kangahe Imana yamukoresheje mu bikorwa bitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse no muri Kenya. Uyu munsi nagize amahirwe yo kumubona mu gihugu cya Kenya ndetse nashyitse no mu rusengero rwiwe. Mvuze urusengero rwiwe abantu ntibavyumve nabi, ni urwo ayoboye kuko turazi urusengero ni urwa Kristo. Ndabona iruhande yiwe hariho reka ndabivuge mu Kirundi umwigeme mwiza canke umukobwa mwiza cane, Pastor Karibu, ndabahaye ikaze.
Murakoze. Yesu ashimwe. Mora Imana bane namwe. Amazina nitwa Murangira Utije Bahere, ariko Imana yanyise Yesaya. Ubwo rero ndi mu mavuta ya Pastor Isaya. Aho niho ndi gukora umurimo nonaha muri Kenya. Burundi nahagaze nk'umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa. Kurunda shima Imana. Murakoze. Uyu ni umufasha wanjye. Imana yashyize hafi kugira ngo dukomeze mu rugendo. Imana iduhe umugisha.
Amen. Avuga ati ni byiza cyane. Hama urusengero rwawe rwitwa gute?
Yitwa Horeb Prayer Mountain Center.
Rukaba ruri he nk'abantu bifuza kuhamenya?
Horeb iri hano Nairobi, ariko ubu ngubu ni ku ruhande rwa Nairobi ahitwa Nungun muri Makueni Country.
Pastor, urakoze. Nifuje ko tugirana ikiganiro gitoya kuri uyu munsi kuko sinoshika mu rusengero rwawe hama ngenduko. Sinzi nimba tuvyemerewe.